ko ngā tikanga o mua I whakamahia mo te whakawhānau pēpi. Ka kite koe ko te whakaaro nui o ngā tupuna ki tēnei mea te whakatupu uriheke, ki tēnei mea te manaaki, te tiaki, te whakapapa.
E aiki ngā kōrero iaia nei, I pāhinga ngā wahine turea, kau e whāngai pepi, kau e whāngai ū. Ko tira te ahua te kaikiri nei, ka riro nā rātou e tuhi ngā ture, rawai whai whakaaro ake me pehea te kia ū tonu ki te mana Māori.
Te mea pai I kitea ka puta mai I te wānanga nei, ka rere mai rātou ki te tū I o rātou mana, motuhake pāna ki te haputanga, ki te whānau mai ngā pēpi.
He mea nui, kia mōhio te Māori ki tōna ātāhua. Mihi tēnā ki te whakatau mai a tātou. Ki roto I tēnei hui, ki roto I tēnei kaupapa, kia koutou rā ngā Hine Kōpū, I haere tata mai, I haere tawhiti mai, nau mai haere mai me te mōhio, kei konei e kawea mai nei, a ngā Māori o te whakapapa. I ngā tau ki muri te tau 2009, I hoki mai au ki te kāinga, mahi ai mō tōku ake iwi I roto I a Ngāti Hine. I taua wā I te whakahaere mātou I tētahi wānanga I tinoa nei ki Kawakawa, ko te mata o mua tōna ingoa. Hei kai whakahaere mō ngā kaupapa hāngai nei ki ngā wahine hapū, ki ngā tamariki me ngā tai tamariki I roto anō I te Tai Tokerau, ai raro I te marumaru o te whatuora ki te Tai Tokerau nei. Ka mihi au ki oku tuakana I te hiku a Colleen, rāua ko Kerry, I te whakahaere tētahi atu wānanga hapū ora I Kaitaia. Nā, ko mātou I taua wā I te whakamahi, I te whakahaere ene wānanga I tinua. E hia nei ngā tau. Me te pai hoki.
If the weather's a bit like this, there's a bit of wind.
Hoi anō I te tau 2018, ka tai ki te wā hei whakarewa ki te iwi, te kaupapa nei. Ko tētahi o a mātou kaumātua mō te kahuahine, ngā kaiwhakawhānau o te Tai Tokerau nei. Ko mātua te pania kingi, me tāna homai tēnā ingoa Hine Kōpū ki ahau. Te rereke o Hine Kōpū ki tēnei mea te wahine hapū. Te wahine hapū, hoi anō e meana tērā kua hapū te wahine nei. Engari ko ngā Hine Kōpū, ko rātou e noho ana me te manako I ngā mea katoa ka taia e te pēpi nei.
Particular realm.
Ka noho rātou me te manako, me te āta, moimoia, heahanga mea ka taia e tēnei pēpi, iaia tupuana, hei rangatira mō a pōpō. Nā reira, tino pāke au te āhua whakamārama mai o matua tīke i tana whakamāramatanga mō tēnei kupu, te Hine Kōpū. Ko ngā kaitiaki o te wānanga o Hine Kōpū, ko Mereana Pau, ko Tasha Wharehau. Ko Koha Aperehama tōku ingoa. I anga mai tēnei I ngā rori o Matawaia, I ngā awa o Matawaia, kei Matawaia hoki te marae, kei Matawaia hoki te kāinga, kei Matawaia te taunga o te Māori. Tupu ake au I reira, kuraina au I reira, puta ki te ao, nā hoki rawa mai, ki roto tonu I a Matawaia e noho ana. Koe ataku taunga, ai, kei Matawaia.
Ko Mereana Pau tōku ingoa, e te taha tōku pāpā no manai ahau, e te taha tōku māma no te mangakai ahau. Ko ahau tētahi kaitiaki o ngā wānanga I Hine Kōpū, hei tiaki ahau te kaupapa, puta noi I te Tai Tokerau, he manaaki ngā Hine Kōpū, I haere mai rātou ki o mātou nei wānanga. Kōrero e pāna ki te orokohanga o te ao, e pāna ki tō rātou nei haputanga.
Ko Tasha Wharehau, ko whakatere te maunga, ko Waimātohirangi te awa, ko ngā toki matawhaoroa te waka, no te Māhurehure mātou. Toko toru aku tamariki o rātou ingoa ko VJ Rātou, ko Julian Jarris, Jacinta Lee, Anahita Grace. Tōku mahi. Kaiwhāriki I poipoi a te mokupuna mō Ngāti Hine Health Trust, me kaitiaki wahine ora mō Women's Health Action ki Tamaki. Ki roto I ngā Wānanga o Hine Kōpū, me kai kōrero whāngaiu, tautoko whāngaiu.
He manu tī ororo no ngā ngāherehere o Hine Amaru, tēnei. Ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Hine te iwi, kei roto ia ngā puhi nui tonu. Ko tōku kāinga, ko tōku taunga Māori, kei roto tonu I ngā ngahere o Matamaya. Ai, rau tēnā.
Ko tā mātou nēni, he wahine kaha ki te manaaki, te whānau, manaaki, te hāpuri. Tētahi ona tino kaingākau ko ngā tamariki, ko ngā wahine hapū, kaha ia ki te tiaki I ngā tamariki. Tai atu ki taku māma me ona teina, he pera hoki, he kaha ki te manaaki tamariki, he manaaki ngā wahine hapū. Kiha I mārama pia I taua wā, ko mātou tonu I te ako kia pēra.
Ona ko mātou, ko hau, ko
ia. He nāhi ia, he nāhi taku māma, he nāhi ahau. Nā reira, he taonga tuku I o. Te nuinga o tā mātou whānau e mahena I roto I te hauora, I roto I te mātou rangarānei. Engari, he taonga tuku I o era.
Pū te māma, ka tiaki ngā iang, I te mea koetera te tino tikanga o te whare tangata, ne? Ko iang, e pupuri ana e te uri whakatupu, te uri whakaheke. Me te mea I kore Tai Tokerau nei, I ngā wā o mua, ko ngā tāne, ngā te hunga whakawhāna, ko ngā pāpā, ko ngā tupuna, ngā kaumātua, ko rātou ngā kai whakawhāna I ngā pēpi I tērawa. Me kōrero tuatahi I huri tuara e ngā wāhine ki te whakawhānau nā roto I ngā mahi Pākehā, kia marama I tērā. Nā te hihi o ngā rata, kia māma noiho, kia rātou horikau ki te wāhine whakawhānau, tā rātou kume mai e te pēpi I rā mea kantua. I te wā ka āta, whakaredia mai te wāhi whakawhānau ki runga I ngā kōhatu, ko te pāte ki runga, ko wera mea ka tūturi atu ai ngā wāhine, ka noho I runga I ngā ringa me ngā ka whānau, ka puta mai te pēpi māmuri ke rātou I hopu ai. Kia tau mai ai, kia whakawhanaunga atu te whenua ki te whenua, te whānau ki te whānau. He nui ngā wahanga e whakaurungia mai e rātou ngā tikanga ā hauora, ngā tikanga ā whakawhānau nei, ki te tango I te mana o te wahine me tōna whānau I te wai haka whānau ana. Te tahi atu mea tino nui e aiki ngā kōrero I aia nei I pāhingia ngā wahine e turea kau e whāngai pepe, kau e whāngai ū. I runga I tā rātou, mōrikarika pēha aua ki ngā wāhine, tērā I trai kia turea. Te whāngai ū I whakakorea te whāngai ki mua I te tangata. Tau nā rātou wera ture ki runga I te runga I ngā whānau, I ngā hapū, and I raru, tino nui te raru ki ngā wāhine Māori. I te mutunga mai, ka kore ngā wāhine Māori, e whai wāhi ki roto I te whakawhānau I waratau pēpi. Ka noho māuhau e te aki. Ko e tira ko te tino mahinu i tēnei mā, ia ka hoki mai te mana ake o te wahine i roto i tāna whakawhānau. I tā rātou mōhio, kei tūpono pāmai te tahi raru kino kia rātou. Tā rātou, ko tā rātou nohonga i tēnei ao, he noho māwiwi, he noho tūroro, he noho wairangi. Kore e tino mōhio me aha rātou. E ne maha ngā māma, nyai nei kore hiehia, ki te haere ki reira, ki te whakawhānau i runga i te tino oho hopo nei o te Māori tangata i roto te mahi kino, e te kino o tira. Whakaritenga ki runga i tōna tinana me tōna uri. Ko tira te ahua, te kaikiri, ne? O te tēne mea te ka tuku atu tētahi wahanga kia āhe e te Pākehā ki te noho mai i Aotearoa. Ko tira te tai ngā tino kaupapa o te tiri te waitangi. Mutunga mai ka riro nā rātou e tuhi ngā ture. And lawa i whai whakaro ake me pēhea te kia ū tonu ki roto, ki te mana Māori. Koia tērā, ko te mana o te wairu o te whakapapa, kia tau mai ki te uri. Kia mohio e tēnei uri, he tino take tōna kei tēnei ao. He pupuri i wera honunga, he pupuri i tana te honunga ki tōna ake whānau. Nō reira, ka tāpiringia mai ngā ture nei kia whati ei tēra honunga, wera honunga, ngā ronoiho.
Ko ngā wānanga o Hine Kōpū. Ko te tuapapa, ko te oroko hanga mai o te ao Māori nei. Ko te oroko hanga mai o te ao Māori nei. Ko te whānaunga mai o te pēpi. He taurite. I roto i te kore, ko e o matua tērā. Kei reira te timatanga o ngā mea katoa. Ko te kore, ko te noho o te whare tapu e tatari nei mo te tupu o te kākano. Ka tahuri hōko ngā ao, ka tahuri hōko ngā pō, ko rangi nui tērā e tuiho nei, ko papatuanuku tērā i puta. Nā tērā āroha nui, ka puta ko te ira atua. Ka rongo koe i ngā piki me ngā heki me te mea nei ko te Māori. Ka rere haere i roto te pō. Horekau he māramatanga kihai rātou i kite, engari ko ngā rongo katoa e oho ake. Ko tā mātou koronai mo te kōpipiri, ko ngā rongo katoa, ko oho ake. Kei roto anō i tērā kupu, ne, te kupu rongo. Ka mea koe, oi rongo koe tērā haunga, oh, e rongo koe i te wairua, e rongo koe i te reka, e rongo koe i te ihi, e rongo koe i te wehi, e rongo koe i te Māori, e rongo koe i te wana. Era katoa ko ngā rongo. Pērāna ngā pēpi e tupu nei roto i te whare tapu o te tangata. Ka whiriwhiri rātou tā rātou ao katoa, mā roto i te whakamahi ngā rongo. Ko te whaiao, he wāhanga tērā, e whakawhiti ai, e whakakotahi ai te wairua o te tangata ki te tinana. I roto i te kore, i roto i te pō, i roto i te kōpipiri o tā mātou pūrākau nei. I te wā e noho ana tātou pēpi, i roto i te kōpū o te whai. I roto anō i taua wāhanga o te ao wairua. I tēnei wāhanga ka kōrero mātou mō ngā wairua kihai whakawhiti mai. Tērā pea e kore rawa tātou mōhio he aha ai, engari ka karangahia taua wairua kia hoki mai ki te kore. Ka karangahia kia hoki mai ki te puna wairua tatari ai, a tōna wā kia hoki wairua mai. Ka mihi mātou ki aua wairua, ki ki hai taumai ki te ao kikokiko. Ki aua wairua e karangahia kia hoki ki te kore. Nā reira, i roto i te whaiau he mea nui tērā ki te whakanui, ki te mihi, ki tērā whakapapa. Ka puta ki te whaiau, ki te ao marama, ka whānau mai ko te pēpi, ka whānau mai anō ko ngā mātua, ngā tupuna, ngā tuakana, he whānau anō i te whānanga mai o te pēpi hau nei. Nā reira, ko te ao marama, te wā whakanui, whakangahau, i te taunga mai o tēnei whakapapa hau, hei pupuri te Māori, hei pupuri ngā tātai heke, ngā tātai hono. Ka tihi waka Māori ora, koia tērā ko Hine Ahuone, ko te hāna tāne i tuku ki aia, ka tihi waia, nā, ka Māori ora i uai te Māori ki roto i aia. Ki wā tātou pēpi, i te wā ka whānau mai ki tēnei ao. Ka rongo te kiri i a tāwhiri mātea, me ona tākoha katoa ki a tātou. Ka tihe wā, nā, ka Māori ora, ka hopuha. Ka Māori ora, ka tangata mai rātou ki tēnei ao. Kei reira, te kōrero tuku iho, e mea nei, ko te tino taonga tuku iho, ko te whakapapa. Nā reira, ko tā tātou he manaaki, he tiaki, te whakapapa, kia Māori ora ai.
Whakapitia te hiroto i a koutou, mā koutou e tiaki.
Ko ngā tikanga o mua i whakamahia mo te whakawhānau pēpi. Me mihi ake piau ki aku tuakana ki pene nei a Fire Creek mā. Ngā kaiwhakawhānau o mua i kaha, i mahi kaha, ki te pupuri te mātauranga nei, ki te whakahoki mai i ētahi o ngā momo tikanga.
The main thing is when you go tighten it, you're like tightening it that way, as opposed to tightening it this way.
He mahi nui, engari, nā rātou ki i parai te huarahi, hei mā, kia māmai mō mātou e whai atu nei.
So there is a phase in labour appropriately called transition, where a woman will meet her breaking point. She'll feel as though she just can't go on, and she is right. The maiden in her is not strong enough for the task at hand. It's during this time the maiden dies so that the woman can be reborn as a mother with her child.
Ko ngā momo tikanga pērā i te whakamahi muka, hei here i te pito, te whakamahi ngā paunamu i ngā kota, hei tapahi i te rauru. Ko te whakamahi te ipu, i te ipu whenua. Hei whakahoki i te whenua ki te whenua. Era momo tikanga e utonu nei nā te kaha o aku tuakana ki te whakahoki mai, kia kawe ngaro. Te mōhio a tātou tupunei hoa ma, i a rātou e whakamahi nei te kōrari, ta rātou mōhio, kei roto tētahi tino taonga ko tōna ingoa ko te muka.
Yeah, that's him. Perfect.
He kai raranga au. So e kōrero mai au ki a rātou e pāna ki te mukatais.
Ka tahi ka tō i tō rau. Ka wā tō i tō ringa me te naihi, e tō ki ana koe te ringa me te rau. Nā reira, te Māori katoa o te manaaki kei roto i ngā rau nei. Hei tākoha ki tā koutou pēpi. Me te mea hoki e na whakamahi koutou wā koutou no waiwai ki te miro i te muka nei. Ko tō katoa e uru atu ana, ko te Māori katoa ka uru atu ki roto i ngā taurahere nei. Ko tō whakaaro nui, ko tō aroha nui ki tō pēpi e uru atu ai te katoa ki roto i tēnei taura. Hei here i te pito. Hei manaaki, hei whakatau mai te pēpi ki tēnei ao kiko kiko. The great thing about muka is all of the rongoā that exists within kōrari kei roto. When you take it from here, you don't need to sterilise it, you don't need to wash it, you just take it and it's ready for you when you're ready to go and have your pēpi. Even if you go and have pēpi tomorrow for those that are due, it's ready.
the waikoa, the wahakura, was a response to our suri rates. And through Wānanga, we've been able to bring in the use of the waikoa. We talk about the whakapapa, firstly, of the kōrari, and then the contribution as the weavers creating this taonga. When we put our taonga into the waikoa, our pēpi is surrounded by tūpuna. The uses of kōrari as well, so it's used as a filter for our waterways, so it will filter out the air surrounding our pēpi.
Engari, ko te whāinga matu o te wahakura, o te waikawa, ko te āhuru mōai mō te pēpi, ka whānau mai, ka haere mai mai te āhuru mōai o te whare tapu, ki te āhuru mōai o te waikawa.
As you can see, our waikawa sitting up here. We want to gift this taonga to you, the whānau.
We bless the taonga before it is gifted to whānau.
Nā te kōrari te kairāranga, nā te kairāranga i hanga te waikawa, nā te waikawa he āhuru mōwai, he taonga tēnei, kia piki te wairua, o ngā taonga i heke mai nei, kātou, kātou.
Te mea nui kia hau, he manaaki, he tiaki i te wahine e kōpū ana. E te hei hānohe o ngā mea atu, whāngaia ki wana kai e hihi ana, mirimiringia ki tōna mamae waewae tuara ahanoa ahanoa, engari whakahokia te wahine hapū ki tōna tūranga teitei e manaakitia ia e tana whānau ake me tana hapū.
Tā mātou ki ngā whānau, he hanga tikanga o tō whānau. I te mea taku mōhio, he rereke ētahi o ngā tikanga o tēnā whānau, o tēnā whānau. Nā au tēnei whakapapa, mā au te tahi kaupapa e waihanga. E tāi atonu e tātou, te waihanga, ētahi tikanga, hei tuku iho ki ngā uri whakatupu. Koia te ātāhua te mātauranga Māori. Ka hapū tētahi o mātou, ka whakanuia he mea e ngahau ai te whānau katoa i te mōhio a tōna wā kua taumai o tētahi koroke hau ki Wānganui te whānau.
Who's excited? Who's scared? Yeah, kia ora, normal. Fantastic. This is the time, so this is your space, eh? We talk about what you want to talk about. You fellas already know how to birth a baby because whakapapa. Although we've been taught to forget, so hopefully this space is a little quiet space for you to be able to ask questions. There's no silly questions.
Mei koe kōrero ana te whole, te mea, te whole antenatal kaupapa, e hāngai tō te kāna ki te wahine i roto i ngā huinei, I ngā wānanga ngai, ka kōrero mea ngā take katoa. Kia rongo ai te wahine, tōna whānau, tōna whāia, tōna tāne mehe mea ka urumai, wera momo mea katoa.
Sometimes we've had nans here who have been holding on to mamai for a couple of generations. And it's just simply because nobody explained what was going on.
He maha ngā rerekētanga o ngā kaupapa e rua.
And our role is just to share this pūrākau. And this pūrākau is based on te ōrokohanga mai o te ao Māori nei.
He nui ngā whānau ka hori i whai wāhi ki ngā pūrākau, ki ētahi o ngā kōrero tuku iho.
The very beginning, the beginning of all the beginnings always begins with te kore. And te kore being known as the space or the void of nothingness.
Nā reira, mō ētahi, he wā tuatahi tēnei ki te ata noho, ki te whakarongo.
So when we're talking about this process of the evolution of the universe, the Māori universe as we know it, we talk about the conception follows the same process.
I roto i ngā wānanga o Hine Kōpū, ka āta whai wā mātou kia noho motuhake I roto I tērā te whakawhanaunga.
We are very purposeful too in acknowledging our rainbow whānau
mm-hmm.
and how they may have different challenges so that we're not just speaking in a, you know, a nuclear family, of just the mum and just the dad.
Whakarongo mai ki te reo e tangi nei.
Te mea pai I kitea ka puta mai I te wānanga nei. I te wā tuatahi ka haere mai ngā Hine Kōpū Mereana whānau I mau mai rātou a wangawanga e tahi pauri. I te mutunga o te wānanga, ka wehe rātou kua riri. Kua rere mai ki te whānau pēpi, ka rere mai rātou ki te tū I o rātou mana, motuhake pāna ki te haputanga, ki te whānau mai ngā pēpi.
He mea nui, kia mōhio te Māori ki tōna ātāhua. Kia mōhio te Māori ki ngā taonga I tukuna iho. Hei tuku tonu ki ngā uri whakatupu ka hore anu I whānau mai.
Te tino wawata, te tino moemoea o mātou, hei wānanga ngā whānau kei reoto I tō rātou whānau.
Kia ora tonu tēnei kaupapa, I waho atu I wēnei wānanga, kia hoki haere ngā whānau, ki o rātou ake kāinga, whakahaere ai o rātou ake wānanga. Whakahoki amai te whakaaro nui ki tēnei mea te whakapapa. Whakahoki amai te manaaki, te tiaki, te tupu o te kākano nei. Kia tupu, kia puawai, kia Māori ora.
Nau e I o weire a e tupu ana te rouru take take. Mā mata ana ngā ruhoe, taru kua te mātahi. O hia te mana nui, nā ue I o e, hautria. Ara mai rā, te manuhi re te wārangi e takaranga o te rā nei e nau mai rā.
Te wāhi karakia I whakaritea I tēnei ata mo te whare tūpuna o tōrere kua tahu ki te ahi. E hara nā te mahi tūtū a ngā tamariki, engari he mahi I āta mahia e te ringa nanakia.
Oh, Rosa Sunday. Oh, te pai o te rā, whiti mai te rā. Pohe ana he rātapu au kei te karakia katoa te tangata. O haere ki ngā whare karakia. Next minute I wāre mai taku hōpāke anō, ko wera te whare.
Kei te tū te puehū ki roto o Howick, tētahi o ngā hapori āhua whai rawa o roto o Tāmaki Makaurau.
You're telling us what to do. That's not a partnership.
We want,
marriage, don't we?
Come we on. Want, want a bicultural presence in this place.
It's a waste of money to build it here.
I don't think the people of Howick will let it be turned into a marae.
How to kupu Māori mo te racism?
Kaikiri.
Karohane.